asema baaya na saa da no obi biara enifie ho na rehosema ne wo mu ne se aduro a se ne asema ne ba odisi ano kwan no saa da no na aduro na sa enti na mama maame yi brɛ na obo ne ho moden se nka obepie na nka wanya mmoa anche biara na odonfo bi a wotwam akɔ ne ba bi ehu se maame e brɛ a woda fom no ɔkɔ ne nkyɛn na okodru ya no hu se maame no ɛwɔ asema ɛsanse na asema dru ɛda ne nkyɛn ɔfa dru no ɛhɔ no hu se adru na sa nti abrantie yi ɛyɛ na adwen se sika ɛwɔ ne boto nti obetu amerika akɔ drug store akɔ akɔpɛ adru ne bi atɔ abrɛ maame no emom na onim maame ne de nanso na ɔpɛ sɛ ɔboa gye maame ne nkwa Abra abrantie yi ɛkɔ akɔtɔ aduro yi abrɛ maame no ɛkwan mu ɛna wɔnya akɔ nti ɔyi ne phone na firi ne bɔtɔ mu no ɛna sika yi a ɔde kɔ akɔtɔ aduro yi ɛfiri toy sika yi firi toy yɛ no saa abrɛ korɔ na ana abrantie bi so te hɔ a ɔhu sika no a ɔfa sika no Abrantie kodru bebi a yeton aduro yi ampa aduro no na ebi wo ho ayeyi ma no na fe wo to ne botoma yi sika yi a sika yi na enhye mu
Madam good afternoon
Yeah afternoon
Me pa cho wo asma fo hela ni bi wo ho
Ah ebi wo ho 40 cedis yeah
Okay Hey Madam, this question button to see an amid bow. Oh, and if mommy, I know my dear babe.
Oh, that reminds me, sir. As uncle, I'm so rich here. Say, you're off your quarrel on farm, baby. Naman, I must have any bad reports.
A branch here, and a chassis, say, or he should see canoe. A son said, Nay, hammer, pay ye. Sa maami da ho asabi owu na opese oboa maami no nanso sika ya odi koto adro yi ayira nti wo shaase ana ohwehwe sika no ogusu hwehwe sika na na okai se okwa koto adro no ohun sa abrantie bi te ekwa ho baabi eye call ema ono kra echi abrantie no nti ema ne call abrantie no ho ekobusa ne se ni sika bi ayira na nyenye bi a no ohun ye Abrantie ne ka kyerɛ ne sɛ ohu sika biara a wɔde abufuo etwifaa ne so ɛkɔɔyɛ.
Minua, good afternoon.
Oh, afternoon.
Where dey my name san wo, matwa mo asisi a me sika bia frato. Na me srɔ wanim twa so.
Sika. Oh, Davi, me hu sika bia wa.
Oh, Minua, where dey me srɔ wa sɛ me nam ha yi men hye wo bia, wo kra da me wonko ane nipa a mani bɔ wo so kra bɛkye a, nti me srɔ so wo hu afama me wae.
Ah. Oh, pa kye sɛ, me nko ana me kye sɛ sɛ. A wo ba sɛ me yɔ konfa ana.
Oh,
there's some
music and iron and
jaja don't kick on. I'll scare front and I will meet him maybe. Fuck on.
Sika me di oh, ka be di to drum obi. Obi
to drum me me confa.
Mami so hi. Sika go me hunyi na so no. Tefe na me say go hwe sika na se de.
Abrantie ne toa so a na wo hwe sika no. Esanse ne no nko an sika aka wo ne ho a. Obetime di atɔ aduro no ama maame no. Abrantie yɛ wo fɛ sika yi efiri abɔnten bedu fie no ohun sɛ obi ɛda fam ɔde amrika kɔ hɔ a saa na ɛyɛ wo maame okogyina wo maame nkyɛn kɔ bɔɔ no kɔ wosoo no kɔ soo ne mu kɔyɛ ne den na kyɛ sɛ awerɛho sɛ mewɔ mu ne sɛ ɔ maame awu ankyɛ biara ana abrantie yɛ anka wɔkɔ akɔtɔ aduro yi abrɛ maame yi so ɛsa bepie mu wɔ hɔ a na abrantie yi ɛresu
Ma, sorry. Ma!
Ma! Oh!
Ma! 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 Ma!
Ma!
Ma! Ma! Ma! Ma!
Afei na abrante yi ba bagye atum sɛ ampa sika no ɔno ɛne fae.
Sika maami sumina, maami wen aduro na me kɔkɔtɔ ne sika ne fritɔɛ no.
Maami na fae sika no.
Wo na fae sika no.
Maami na fae na fɔ mo.
Wo yɛ fɔ papa, na ka me de tɔ aduro ma maami o.
Ye, me nua hwɛ video. Mpanyimfoɔ kan sɛm bi sɛ woto adubɔne a ebi ka wano. Sika yi ɔno ne faa yi o, nanso ɔka kyerɛ krakye sɛ ɔmfa sika biara. Saa sika yi nso ne nka ɛkɔgye ɔmaame nkwa. Sesei wafa sika ama ɔmaame ahwere ne kra nkwa. Me nuadaa ne dan nyinaa yɛka. Moma yɛnyɛ papa. Moma yɛnyɛ papa. Obi adeɛ bɛdi wo hɔ a fa na adeɛ ma no. Papa yɛ wɔ hɔ yi, ɛmfasoɔ wɔ so bebree. Me nua, sɛ nyina yɛ ahodie siiɛ, ɛne aberante yi na ne maame awu a ɔte hɔ a ɔresu. Ohun ya anka na nso akaechi. Minu ya onsaka video ya share na unuye bi sunye bi. Dane dene nina ya fantu ya honfo. Afye wu Facebook wa follow ye. Uko YouTube nswa nwa subscribe to ye channel no. Nye min shaw uwa mwa bi nswa ubiti midi abebuwa ye.